but I've got some of them here. I've got team leader Ogli from the Vimba family, as well as Chief Thahla Mkhwedini from the Xobela family, just to get a sense of how the families are doing. Chief Thahla, let me start with you, Mdomkulu. Thank you for joining us at ENCA. I can't even begin to imagine what the family must be going through now.
Yes. Mhlekazi, okokuqala masibulele uhulumente kuba sithe sakwehlelwa yile nhlekele. Wasiqinisekisa upremier into yokokuba njengoba kwehle esi sehlo uzawusithathela kuye. Okwangoku sizifamilies sisiva noko kusahamba kakuhle kulo mcimbi. Ukususwa kwefamilies emakhaya ukuza apha, iifamilies ke azikapheleli. Silapha ke nesizwe samampondo ke sikhathazekile kuba sisemanzini sizilile. So silapha namhlanje kule memorial service. Phaa ekhaya ke silahlekelwe ngumkhuluwa uSigobodo. Njengoba besitshilo nakuqala into okokuba ezilali zininzi, kodwa ilambas eyasisuka kuyo ono okulo ilahlekelwe zii-families eziyi-11. Silapha ke namhlanje kwi-memorial service. Although sishiye ezilalini kusembiwa kuba silungiselela i-funeral ezoba ngosuku oluyi-1 umhla we-12 elambas, apho kuzoqukwa ke ngoku wonke umngcwabo weza families zisondeleneyo. Enye eka King family ingcwaba Friday, ezinye families zingcwaba Saturday, but thina elambas sadibana sathi sizawubabeka ke ngoku ngokusesikweni ngomhla we-12. Sisentlungwini ke mhlekazi njengoba besitshilo into okokuba silahlekelwe sonke ngokufanayo. Kweminye imizi phaya kulahleke 4 families. It's very 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 bad indlela kwenzeke ngayo. Sisalindile ke ukuva into okokuba lo mntu wenze le nto akazukwazi na into okokuba ku-announce namhlanje into yoba seyibanjiwe. Besicinga uba kwezi ntsuku uza namhlanje sobe sesivile, kodwa asikevani uba amapolisa